Mugenzi urahawe ikaze gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ivyiza cyo munsi aho turiko turiga igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ku kivugo kivuga ngo uri n'ugutwi niyumve uri n'ugutwi niyumve uri n'ugutwi niyumve. Twarize ibice bitanu vya mbere turicari ku gice cya gatandatu aho turiko turiga Yesu amena ibimatarije igitabo kandi uno munsi twiga Yesu amena ikimenyetso cya gatanu. Yesu amena ikimenyetso cya gatanu. Ikimenyetso cya gatanu kimenwa. Bagenzi ibyiki kimenyetso ni ibintu bihambaye ndashaka kubabwira ngo mukurikirane kino cyigwa mwitonze kandi mushikane ku mwisho. Ariko imbere yuko dutangura icigwa cyacu cuno munsi mu nkundire tubanze twishyire munsi y'uburinzi bw'Imana mu gusenga Uhoraho mwami ushobora byose utegeka bikaba bwa bwakomere izina ryawe n'ibihabwa icubahe. Mwami urakoze kubwona mwanya wongeye kuduha kugira ngo twige ijambo ryawe. Mwami ndasenze ngo umuntu wese agiye kubana nanje mwakino cigu kwari kose uduhe twese gutahura ijambo ryawe ritubwira kandi no kugenda nk'uko rivuga mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Tugihera ku murongo w'icyenda kandi amenye icya gatanu kimatani igico gitabo mbona munsi y'igicaniro impemu z'abishwe bahogwa ijambo ry'Imana no gushinga intahe bari bafise batakambisha ijwi rirenga bati Databuja wera w'ukuri uzogeza ryari kudaca amateka no kudahorera abari mu isi amaraso yacu no kudahora abari mu isi amaraso yacu. Umuntu wese muri bo ahabwa imvune yera babarigwa kumara iyindi minsi baruhuka gushitsa ahigitigiri cyaragurano bagenzi babo na bene se bagira bicwe nkabo kizoshikira. Mugumize hafi ko ngaha Yesu ari karamena vya bimenyetso turi mwiyerekwa ryatanguye mu gice ca kane kandi Yesu ari karerekana ivyabaye kubo yacunguye imbere ya se mu rubanza rwo mwijuru. Uyu Yesu niwe yagereranijwe nk'intare yo mu muryango wa Yuda umwagazi w'intama wa undi yanesheje kandi bagenzi ibimenyetso vya mbere byamenywe kandi byagereranijwe n'amafarasi nkuko hatanguye havugwa amafarasi kandi akaba yari ibigereranyo na n'ubu ngaha turaza kubona ibindi bigereranyo. Ifarasi ni igikoresho kigenewe kwiyunguruza ngaha yagiye ikoreshwa ishushanya ishengero mu rugendo ririmo ryerekeza mu gihugu cy'ibyiza. Mwibuke ko igihe twiga igice cya kabiri n'icya gatatu twarabonye yuko ibihe ishengero ryaciyemwo bigabuwemwo kubiri ibihe bya mbere hamwe n'ibihe by'iherezo. No ngaha niko bimeze. Ngaha rero igice cya mbere cyerekanywe hakoreshejwe amafaransi ariko igice cya kabiri aricyo gihe cy'iherezo amafarasi ntabandanya avugwa ahubwo havugwa ibikorwa bidasanzwe byabaye mu gihe cy'ikimenyetso kimenywe kandi amenye icya gatanu kimatanije icyo gitabo mbona munsi y'igicaniro impemu z'abishwe babahora ijambo ry'Imana no gushinga intahe bari bafise. Igicaniro chaboneka mwihema gera yubatswe na Mose guhera muri kuva ije cha 25 kubandanya uzobisoma uzobibona kandi bibiliya itwigisha ko iryo hema ryashushanya iryo mwijuru abaheburayo igice 9 ni wasoma uzobibona nkuko twabibonye ryari bifise ibice bitatu nyamukuru ubwa mbere hari mu kigo hano mu kigo niho ibimaze byatangirwa kandi niho igicaniro cyari kiri igicaniro cyari kiri mu kigo kandi niho ibimaze byatangirwa hama hakabiri hari ngahe ndani ni kuvuga hari mwihema hari hahera cyane hari hahera na hera cyane hari hatandukanijwe n'igihuzo cyatandukanya nkuko biri mu kigo hagereranywa ino ku isi niho ibimazi byatangirwa kandi Yesu ikimazi gikuru cyatangiwe mu isi ngaha rero zino mhemo ntabwo ziri mwijuru ariko ziri munsi y'igicaniro nimba igicaniro cyari kwisi bikaba byemeza yuko igicaniro cyari kwisi rero munsi y'igicaniro ni mwivu mumva aba bari barapfuye bari mumva harabakunda kwibesha bavuga ko hari mhemo z'abapfuye ziri mwijuru zifise ubwenge kandi zivuga no kwibesha kuko Bibiliya yigisha ibinyuranye n'icyo cyiyumviro cyabo ni muri abo ukuntu Bibiliya yigisha erega bariho babazi ko bazopfa ariko abapfuye ntacu baba bakizi kandi nta kwera baba bakibona kandi nta mpera baba bakibona kuko kwibuka kwabo kuba kwaramaze kwibagirana urukundo rwabo n'urwanko rwabo n'ishari byabo byose biba byarashize kandi ntibaba bagifise umugabane ku kintu na kimwe gikorerwa munsi y'izuba gushitsa ibihe bidashira umusiguzi igice cy'icyenda ku murongo wa gatanu hamwe n'uwa gatandatu bagenzi kugira ibyiyumviro by'uko abapfuye bogira ubwenge cyangwa bakagira ikindi kintu bakora no kwibesha none aba bantu bari bishwe ni bande aba nabishwe mu gihe cy'ifarasi ibenge cyangwa se cyatiwatira mu gihe cy'ikimenyetso mu gihe cy'iki kimenyetso aricyo gihe cya Sarudi abo bari barishwe kandi bari mumva ibi twari twabibonye mu cigwa giherutse ukuntu Roma yisha abantu muri ijya misi igihumbi n'amajana abiri na mirongo itandatu kino gihe abantu bararengewe n'agahamo kugeza naho mu myaka y'igihumbi n'amajana atandatu batanguye kwitwa mu kiyaga Atlantico maze barondera ubuhungiro munyuma bahavuye bubura igihugu gishasha cyahavuye cyitwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cya kino kimenyetso bano bari barapfuye kandi abenshi hari haheze igihe kirekire barapfuye ariko kandi ino myaka igihumbi n'amajana abiri na mirongo itandatu yose naho bari batanguye kubona ubuhungiro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyabaye igihe atasaganyirizo abaprotestanti bari bazwi nk'abantu babi kandi bari bishwe nk'abantu imbere n'igihe bari bahungiye muri Amerika nta saganyirizo bari bafise bakomeje kwitwa abansi b'ubukristo abantu babi bo ku rugero ruhambaye aba bari barishwe n'ubupapa muri icyo gihe cy'iminsi igihumbi n'amajana abiri na mirongo itandatu canke se ibihe n'igihe n'igice cy'igihe batakambisha ijwi rirenga bati databuja wera w'ukuri uzogeza ryari kudaca amateka no kudahora abari mwisi amaraso yacu. Hariho abantu batituye ijuru, inyigisho ituruka mu gusenga bapfuye Ekleziya Gatolika yigisha ko iri jwi ryoba rivugira mu ijuru. Bavuga wosanga atari iriboneka muri Bibiliya ku buryo worijamwo hama ukagumutaka ubabaye ufisi inzigo ngo Imana igire n'ingoga iguhorere. Abazoja mwijuru ry'Imana bose bafise isezerano ry'uko bazohanagurwa amarira yose Yesu niyagaruka. None ni gute abadutanzeyo kera bishuye ikiguzi cy'amaraso yabo kubwo gukunda Imana bobakirira niba koko bari mwijuru? Murabona ukuntu Satana yovya? Ikintu gitangaje, abigisha ibyo nibo bagaruka bakavuga ko umunyabyaha apfuye acaja ahantu habi cyane mu bihano. Mu gihe iki kimenyetso hari haciye ibinjara byinshi agahamo kabaye kandi kari karaheze, abishe ababizera benshi muri bo nabo bari barapfuye. Mu gihe iyi myizerere y'ubukuri, mu gihe ababizera bobaye bariko baratakira mu ijuru, abishe ababishe nabo bobaye bariko baratakira mu buribwe. Inyigisho abenshi bizera ku by'abapfuye usanga atari iz'ukuri. Kugira dutahure ibyavuzwe ngaha, biradusaba kwirinda ibivugwa n'abantu, tukisunga icyo Bibiliya ijambo ry'Imana yigisha kuri iyi ngingo. Mu itanguriro igice cya kane ku murongo w'icyenda dusoma ko amaraso ya Abeli yataki Imana ari mu ivu ryayanyoye. Uhoraho abaza Kayini ati, Abeli murumuna wawe ari hehe? Aramwishura ati, ndabizi, narumwongere warumunanje, narumwongere wa murumunanje. Nawe aramubaza ati, icyo wakoze icyo ni giki? Ijwi rya maraso ya murumunawe ririko rirantakambira ku isi. Mucakarongo hano, ijwi rya maraso ya murumunawe ririko rirantakambira ku isi. Kayini yari yamaze kwica Abeli, kandi Abeli yari yapfuye, ariko amaraso yariko aratakambira Uhoraho, kandi ayo maraso yariko aravugira ku isi. Tangu igice cya kane ku murongo w'icyenda gushikana ku murongo w'icumi muri Habakuki, igice cya kabiri ku murongo wa cumi na rimwe handitswe ngo, kuko ibuye ryo muyubatse inzu rizosemerera kandi umutambikwa wo mu byayimanitse uzogishura. Kuko ibuye ryo muyubatse inzu rizosemerera kandi umutambikwa wo mu byayimanitse uzogishura. Nimurabe namwe kandi ni Yakobo igice cya gatanu ku murongo wa kane dusoma ngo, ingero z'abashwabuzi babashwabura imirima, izo mwabagunze zirataka uko amaraso yamenetse mu ivu yashoboye gutakambira Imana, kandi ngaha Abeli ntiyari yazutse. Uko ibuye rishobora gutakira ku nkike y'inzu igisenge kikarisubiza, uko ibihembo abakozi babu bambuwe bibwe bitakira Imana, uko niko ni mwemu y'abahowe Yesu zabaho Yesu zatatse nkabitahuye ibyibwe ibuye igisenge cyangwa maraso ntibigira ubwenge ntibigira ubuzima ntibinazi ko biriho nta nico bibasha gukora ariko bibiliya itubwira ko nabyo bitakira imana bityo rero kuba dusoma ko imwemo yabahowe Yesu yatakiye imana ntibitanga icyemezo ko izo mwemo ziza ubwenge bwo guharura ibihe kuba zifise ubuzima canke kuba hari icyo zokora oya icyo kuri cyumvikana hano nuko mwijoro imana ihora izirikana amarorerwa akoregwa abana bayo mwisi nkaho bo ubwabo bataka kubwa karenganyo bakorewe kandi ko abarenganya abandi mwisi imana itazora kubibahora nkaho abarenganije ubwabo bo baribo batakambira imana yumva gusenga kandi yo ifise mu nshingano zayo guhora nkuko ijambo ry'imana ribyemeza abo nkunda ntimwihorane ariko muhe uburyo uburake bw'imana kuko handitswe ngo guhora n'ukwanje ni njewe nzobasubiriza mu nkoko ni kuhora hagize ariko umwasi wawe ni yasonza umugaburire ntiyagira inyota umuhe icanwa kuko ni wagira utyo uzoba umuremese kw'amakara yaka ku mutwe abaroma igice cya 12 ku murongo wa 19 gushyira ku murongo wa 22 ibi biratahuritse neza uguhora n'ukuhoraho ushaka ugire nabi ushaka ungirire nabi njewe nzokwirekera ariko Imana izorubura n'ubwo rubanza itso itegereza kuzobiguhora ni kuvuga ngo abantu bishe abana b'Imana Imana ntabwo izobyirengagiza izoza kubarenganura nkaho bari abantu ari bo buba baritwaye naha atari bo bazaba bitwaye kuko tuzi wavuze tuguhora n'ukwanje ni njewe nzobasubiriza mu nkoko nkuko tubona mu Baheburayi igice cya 10 ku murongo wa 30 umuntu bingara umukungugu gushira nk'impemu y'ubugingo nkuko tubona mu gitabo cy'itangurira ibyo ntibishobora gutandukanywa gupfa k'umuntu niko gupfa k'ubugingo bwiwe kuko umuntu umukungugu ntupfa usanzwe ari umukungugu nyine bavuze ngo umuntu yapfuye ntago hopfa umukungugu kuko umukungugu usanzwe ari umukungugu nyine ahubwo hapfa ubugingo bwiwe umuntu arapfa wese akibagiranywa nta gisigara igihe cyo kuzuka Imana ntago izoduha bwa bugingo burangwa n'icyaha twamanye Imana izoturema bundi bushasha imvugo ngo impemu zitaka ingana no kuvuga abantu muri rusange ngaha birasobanuka neza dusomye uno murongo ukurikira mbona intebe z'ubwami mbona abicara kuri zo bahabwa ubucamanza kandi mbona ubugingo bw'abaciwe amazosi mubitahure neza ubugingo bw'abaciwe amazosi babahora gushingira intahe Yesu n'ijambo ry'Imana nibo batasenze cya gikoko canke igishushanyo cyacu kandi ntibemeye gushiga ikimenyetso cyacu mu ruhanga canke mu kiganza baba bazima bafatanya na Kristo kuganza imyaka igihumbi abapfuye bandi ntibaba bazima imyaka igihumbi itarahera uko niko kuzuka kwa mbere uri mu mugabane wo kuzuka kwa mbere arahiriwe kandi nuwera urupfu rwa kabiri ntirugira ububasha kubameze batyo ariko bazoba baherezi b'Imana na Kristo kandi bazofatanya nawe kuganza iyo myaka igihumbi ibyashowe hande gice cya 12:16 gushikana ku murongo wa 4 gushikana ku murongo wa 4 gushikana ku murongo wa 6 imyumvire y'ubupapa ihakana kandi byerekeye ukugaruka kwa Yesu ntazoza kwisi aje gutora abashize mwijuru ahubwo azoza kuzura bari mumva kwisi haruhande yo gushigikira gusenga bapfuye ubu papa nibushaka ko Yesu Kristo agaruka impamvu nuko Yesu ntiyoza aje gutora abantu asize mwijuru kandi ubu papa bwo bwovuga yuko upfuye ujya mwijuru wumva Yesu yoza gute umuntu wese muri bo ahabwa imvune yera babarigwa kumara iyindi minsi baruhuka gushitsa ahigitigiri cy'abagurano bagenzi babo na bene se bagira bicwe nk'abo kizoshirira abo bizera bapfuye mu buryo bubi bazwi ko ari babi abahakanyi bari barambitswe imvune zibi muri icyo gihe cyabo muri iki gihe cy'ikimenyetso niho ukuri k'ubuprotestanti kwaja habona uko niko kwambika imyambaro yera kwabo bagenzi ndashaka ngo hano hano muhatahure ntago ari imyambaro yera bambitswe kubera yuko bari mwinjuru ariko gushika muri ijya minsi igihumbi n'amajana abiri na mirongo ijya myaka igihumbi n'amajana abiri na mirongo itandatu yagiye ikoreshwa nk'iminsi muri Bibiliya Roma yari yaranyegeje ukuri ku rugero ruhambaye isi yose yitwa bano bantu abahakanyi nimurabe ukuntu babishe nabi babica bitwa bahakanyi abagizi ba nabi abantu babi bo ku rugero ruhambaye bahakana ukuri bahakana ibintu byiza ni kuvuga ngo bari bambaye impuzu mbi ku bantu bo ku isi ariko mwa kino gihe cya kino kimenyetso niho ukuri kw'ibya protestanti bahoze bavuga naho bari barishwe kwatangura kujya ku mugaragaro maze abantu batangura gutahura ibyo bavuga yuko ibyo bavuga ari iby'ukuri ariko guhabwa ibyasezeranye bahamagariwe kuturindira igihe cy'iherezo cyari kigira kigere aho ubupapa bwagomba kongera gukora nk'ibyo bwakozwe muri kahise kubw'ibyo guhabwa ibyasezeranywe bategerezwa kuturindira na twebwe ngo tubanze dushikigwe nk'ibyo nabo bashikiwe icyo gihe nicyo gituma babwiwe kurindira mugenzi nagana kubwire yuko amateka agiye kwisubiriza agahamo kakozwe mu gihe cya kera kagiye gukogwa no mwa kino gihe vuba bidatinze uzoba mu bazohamwa canke uzoba mu bazohama abazohamwa n'abakomeza gukurikira inyigisho y'ukuri ya Bibiliya abazohama n'abantu nabo bemera gukurikira inyigisho z'ubupapa gusenga bapfuye gusenga isabato y'ubupapa ariyo dimanshe ni yindi migigwa y'ubupapa mbega wewe uri muwahe mugwi Yesu yavuze ngo nuko namwe nimwabona ibyo byose bishitse muze mumenye ko ari hafi ku rugi Matayo igice cya 24 ku murongo wa 35 mugenzi nagana kubwire yuko igihe Roma ya kino gihe izoba yifadikanije n'ubuprotestanti gito kugira ngo bahame abasigaye bitondera amategeko y'Imana igihe cyo gutabagwa kwabera kizoba gishitse nagana kubwire yuko kino gihe cegereje naho Satani adashaka ko bivugwa Yesu agiye kugaruka vuba bidatinze ubwoko bwera bwasigaye bwitondera amategeko y'Imana n'isabato irimwo bugiye kubona umwami wabwo aseruka ku bicu niwe umwami wacu Yesu Kristo kino gihe abapfuye bose bazozuka n'ababandi twabonye mwa kino kimenyetso niho bazozukira zova mu mva zabo badusange natwe bazowakiriho kwese duce duhindugwa maze dusangalira umwami wacu Yesu Kristo mu kirere. Mbega mugenzi ntiwokwakira Yesu Kristo bicitwa uno munsi. Yesu arakurindiriye, arashaka yuko umwiyegurira, arashaka yuko ugiranira nawe isezerano bundi bushasha, arashaka kuguhindurira amateka. Yesu arashaka yuko upavana n'imigwi yisi maze wiyegurire wunge ubucuti n'imigwi y'abatahajoro. Mbega uracarindiriye mugenzi? Ntiwoza ukaba uhisemo kwiyegurira Yesu Kristo, ndakubwira ngo utwandikire kuri izi nimero zikurikira: akamenyetso ko guteranya 257 akamenyetso ko guteranya 257 nanje ndaguhamagarira kubana nanje mwari no sengesho ridasanzwe. Dusenge. Uhoraho mwami ushobora byose, urakoze kuri ino jambo uhejeye kudushikiriza. Turashima cyane kubw'ibishinga ntahe bya bene data bakomeza kutwandikira bahitamo kwiyegurira Yesu, bahitamo kukwiyegurira kubwa rino jambo. None mwami turasengeye, none mwene data na wenyene ahejeje kumviriza rino jambo, gumukomeze umuhe kukwiyegurira, kukwiha, maze umuhindura ubuzima, abeho mu buzima bwo kukumvira, bwo kwitondera amategeko y'Ima, kandi ashigwe ku ikimenyetso cy'uko urumemyi wiye biciye mu kwitondera isabato, yirengagiza inyigisho mbere avavane n'inyigisho zizimiza z'ubupapa zadimashe gusenga ibigomana hamwe n'ibindi nk'uko tuzobibona. Mwami Yesu turasenze dusengera abagwaye, abaduhaye imitwaro, afise ubunyantege nke mu byamuhemu hamwe n'abandi. Mwami abo bose turabasenge kugira ngo mwabo bagire neza, mwumwe wese bibanye n'ibya gusabye. Twese icyari uduhe ubwenge n'ituze ryo gukurikana amajambo yawe, maze tumere nk'uko ugomba. Uduhe kugira iherezo, kugira ibyizigiro byo mu iherezo ryawe, maze no kwitegura kugusanga n'ubwozobugarutse mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Mugenzi, nagana kubwira yuko tugiye kuraba ikindi kimenyetso kidasanzwe, kimenyetso cya gatandatu kimenwa, aho tuzokwiga ibindi bintu bikomeye cyane byabonetse igihe Yesu yamena kino kimenyetso. Ukaba utarakora abone canke subscribe following script bivana n'uri muri kurakoresha mu kudukurikirana, cubikora kugira ngo ntuzohombe kino cigwa kidasanzwe gikurikira. Tukwibutse kandi mugenzi yuko bino vyigwa biboneka imisi yose ya gatanu jedi isaha 12 z'agatondo, hamwe n'imisi yose y'isabato isaha 8:30. Ntiwibagire gukora partage kugira ngo buno butumwa bushike no kubandi. Yesu akugire neza, aguhe umugisha, aguhe kwa mu mwizeye ibihe byose. Mwakire ijambo ry'Imana.